masefika isikhathi sikaJehova kushintsha ngisho igama abantu akade bekwazi ngalo kushintsha ngisho indlela abantu akade sebebuka ngayo masefika isikhathi sikaJehova